pasa horas riendo cuatro.
Runa re founetswe ke Undertaker a re bolella gore go na le bothata mo UK and then a re bitsa and then a re fitlha mo re fitlhetse go ntse fela yana re tsetse half ya boxen mo thoko and then letoko ene re moapesitse ne re moapesitse seaparo sa kereke a re bone re fitlhetse mapodisa ba setse ba le mo and then ya nna gore ke setse e le scene ya mapodisa so barra ba re okay a gona next re swantseng re etse swantse re emele bone because of gotekiwe re batla go itse gore go etsagalang gore motho a rena sempene a feleletse o re yang so mapodisa ba re okay re swantse re emele gore till Monday because of swantse re kry court order first rona ntho re batlang go itse re batla go itse fela gore motho a rona o feleletse gore body ya gage e feleletse ore go etsagala
engmamanetse the way ke feelang ka teng a ke kgone gore nka e expressa ke utlwile botlhoko ke tshogile ke gore ke ga ke itse gore why ne tshwantse e etsagale mo familing ya rona we understand ne re utlwile botlhoko gore nkgong o tlhokafetse so e setse le sebaka ne re setse re ipoleletse gore no re lebetse wa utlwisisa yaanong dintho di a bofolloga gape we understand ka gone after go fela everything re bona gore o teng tshwantse re boele gape re mmolong.